man, couple of that. Little bit more. Yeah, man, couple of man. Okay, yeah, sure. I see shy, yeah, na man. Yabezo njalo nje bahlale bathi kuzolunga. The question is when? Nisifuna zonke njengophuka. Ilevi yanyisa mfana umazenzela. Look out for yourself, even better forget the fellas. Ele nhlupheko kanti naye phela nini? Ha, umtshela ini? Remove yourself from my face before you get kicked. Ungazokhoma la, lento ze credit. Thinking that your ass will get far? Forget it. Mangekho phela mina uzosinaka njengedebit. Buye emhlabeni mfana kithi to reality. Before usithola phansi nawe. Force of gravity. In fact, zama ukuthola ucherry that might help some. And then umspatis. Ukwazi ukuthenga ne-nest stamp. Une-responsibility ke no eyakho. Ayikhohlwa yi-trans, for no, i-grand part. Shame, I don't feel no remorse for you. Imali yona shock, cause I'm fun, I'll never bore you. Ngathi nami ngisobona self gaso. Umhlola wami ke nalona my babo. Usakhumbula mina ngirepha beningarha. Well look at me now, angifuki moya mina baba. Uzodwala njengenipe epokotweni. Get off your ass mdanga ngcono uphindele esikolweni. That's all that I can do for you right now. Mama mela bazali, things be cool for you right now. Manje uthini ngale ndaba engiza ngayo. Ungazinikeli vele ukuba umakhala njalo. Yo Annie, kick it for me one more time. Bahlale baza abantu, never give up on life. You're still in the dark, jengo pap simlangeni. The choice is yours, baba, take it no mayega. Ilieve yako lena, either fake it no mabega. O lady lako mara, surely zophoxeka. Nethemba seliphelile, akunafoko langayenza. Themba sasekhona, Joe, sit down and listen. It's up to you now, you simply need to have a vision. 5 years time from now, uzibona kuphi? Uspina, boni trance, show, uzothola futhi. Ukwazi ukuthi nawe mabushayile udla imali yakho. Cherry makakhoma ukwazi utshela ukhetha isikhathi sakho. Bambezela amaphupho akho azofezeka. Angeke ufane nenye kaso ebhalilekho. Umsobho ntanga awukapheli kule gado. Sekuyajikwa, bambezela lapho, hamba lapho.